belọba eh biko nne wo kwa diwa biko we ga hia okre kre kre fa wasi eh biko eh biko ya longa eh onya longa onwa nne mwa ni o mwa dan ni
o kuna o nwa m o ma second daughter be ba
nge mo onya
o mo amure
no one deva o ma no si asun ta inye na esu nkapu isu na ya na ahu no wonder mbe ndanga mtu kwa mewu maybe ogun awu si no sister ama dem se kaga o mu
hey o chuku na mi fe ni no pa won ko
eh ya o se le bi chuku
o thank god o pa
ese mo ino me ke tai mo ino mo ino che tren na ndo
eh one che tara mu bo sata bo bo se amuri ya bo sata ka no ni me ba ha so mo se borun well no we mo amare sha won chuku ni amu Chineke wee gozie m wee nye m ya a dere m mma ahụ jụọ m oyi ome ọdụ onye ọdụ m nsogbu ọ ga-emegide bed day ọya kọntinu na-eme wee ruo mgbe Chineke sọ n'oge atọ ya nwa nwaanyị a bụ nwatakịrị febọ ka ọ bụ nyere ezinụlọ ya so ana m ekele Chukwu wee na-asị na m na-asị na Chineke nna ga na-edu ya n'ezinụlọ ya na-ekenekwa na ọmarịcha Chukwu ji wee chọọ ya mma ọ nwere onye m gwara na shọprite nwanne ya ahụ ọ nwere ihe ọ na-ajụ m gbasara ọgụ nwoke ọ fụrụ mmanụ ya m wee sị ya na ọ jụwa m onye ebe ọ bụ nsị anọ mbi sede ma ahụ
ahụ
ebe ọgbuchi onye ebe aka mfụrụ ebe aka mfụrụ fụkwa kwa ọgụ
ebe m nụrụ nwaanyị a ebe m gara lụma gị n'ọgọ m ka ya Chineke akpọla ha
anwụọla
mụ ma gị wa adịwa ga-alọ ọ ga-alọwa n'ịmụ ga-agụ gbaji ose ma ụkọ gị n'otu ihe ma dị ya mụrụ adịghị mara kacha ya na mụ ndị nga ha mkpọ ọbụla ha ndị ọmụ nkwụla n'oke isi eto ọgọ m
maka na ana m ekwu ka ọzọ mekwa ọzọ mana nwa nwaanyị na-asị ka echere mana mba imo asịrị ya mebe
mehele m ụzọ mgba
ngwa
ụzọ mmehe
mmehe
onye agbachi ikwulu ụzọ taa ụzọ owu mmehe mmehe ikwetọ ihe dịrị ya na ya gwetọwa ya
ya
mụga anọ mụga anọ ọbara agwa onye
akwụkwọ
nsọ sa anyị ga n'ime ụwa mụba emere si ma ọ na mmụọ m tu ka ndị ọchị amụ mụma mụma ịwa nwa nke ndịrị n'ụlọ ha ga-ebi na ya
thank
you ọpụrụ m n'ihe o kwuru na ya ị ga-amụ gị ga-amụ eliza ị ga-amụ florid ị ga-amụ okoro ị ga-amụ ekeba ị ga-amụ nwa afọ ị ga-amụ oye ị ga-amụ imo steeti happy birthday
lady
beredia biko as one family we sing this special song to her happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you how old are you now how old are you now how old are you now how old are you now
last one today. I am plus one today.
May God bless you more. May God bless you more. May God bless you more. May God bless you more.
Hip, 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 hip.
Hooray!
Hip, hip, hip.
Hooray!
Hip, hip, hip!
Hooray!
I want a mate.
Oh, yeah, I love that.